chochote nachotaka nitakupatia. Nataka nikufanye uwe malikia. Chochote nachotaka nitakupatia. Mtoto mzuri sura mpaka tabia. Naomba unipende nizidi furahia. Mtoto mzuri sura mpaka tabia. Naomba unipende nizidi furahia.
Nikumbatie penzi unifungate.